kukombera maoko ndatenda. Maziso tarira denga, kutsvaga utungamiri mwana ndomudasa handizivi ndodini ko. Ndamuona achifamba bodi yakavapo zvinofadza, ane ganda dema ndabva ndamushedza. Unditaurire rudo ndoda ndikupakurire, mwoyo wangu watotora kare paura panachatevera. Chiuya chifamba bodi yakavakwa zvinofadza, ane ganda dema ndabva ndamushedza. Chiuya,